kumusi wa gatanu igenzura mirongo ibiri na kabiri rusama umwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri. Nshuti bakunzi mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance, ndabaramutsa ndabaha n'ikaze muri ano makuru agizwe ahanini n'izi ngingo nkuru nkuru zikurikira. Agatogwasa ariyamiriza ibiharuro amaradiyo ariko aratangaza ko ari byo byavuye mu matora, akanemeza ko ahubwo we w'ibiharuro afise byerekana ko ari wazi imbere mu matora yose yabaye kuri uwa gatatu igenekezo rya mirongo ibiri rusama. Naye kubw'umwanditsi akaba n'umushakashatsi w'umurundi David Gakunzi, abarundi baranyotewe ko ibintu bihinduka, naho umugambi uri ku butegetsi werekanye ko witeguye kwiba amatora, abarundi ntibocika intege kuko igihe cyo guhindura ibintu gisa n'icageze. Agacerere k'umugwi ujeje gutegura amatora seni mu Burundi ku bimenyetso byagaragaza umugambi wo kwiba amatora vyibonekeje yerekanye ko uwo mugwi udashoboye na gato gutunganya amatora meza, bivugwa n'umuhinga mu bya politike Gerard Birantamije. Aya ni ayandi twabateguriye, ni mukanyi sasi. Ndasubiye kubaha ikaze. Ibiharuro vyavuye mu matora biriko biratangazwa ku maradiyo ntibihuye na gato n'ivyavuye mu matora, ahubwo ni ivyiremantanya bivugwa na Gatogwasa yari kahiganirwa iyo ntebe y'umukuru w'igihugu ku izina ry'umugambwe CNL. Akaba aniyamiriza ivyo biharuro bigaragaza ko ari Evariste Ndayishimiye yaserukiye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yatahukanye intsinzi. Agatogwasa akaba yabibwiye iradiyo ya Faransa RFI ko ahubwo ari we yatahukanye intsinzi.
Moi, je pense que les résultats qu'on est en train de proclamer sont des résultats fantaisistes.
Jewe nibaza ko ibiharuro bariko barashikiriza bavyikurira mu mutwe. Nibihuye na gato n'ukuri. Ibi ndabivuga kuko igihe batangura guharura amajwi aha na hariya, twaragerageje gukurikira. Twari turi imbere. Kandi nibiharuro dufise birerekana ko n'ubu tukize imbere. Kandi ndanibaza ko nigiye cimye yamamazo vyabonetse ko abanyagihugu bahurumbira CNL gusumba CNDD-FDD. No kuvuga ko umuntu ashobora kwerekana bitagoranye ukuntu hari mu busuma mu byo bariko baratangaza, umuntu ashobora kwerekana bitagoranye ko harimwo ubusuma mu byo bariko baratangaza. Ibiharuro bariko baraha ibimenyesha makuru nivyo bonyene bikoreye. Aya matora twarayatsinze, yabaye mukuru w'igihugu, ayabashinga amateka n'ayabahanuzi b'amakomine.
Nous avons gagné à ces élections, que ce soit les présidentielles, que ce soit les législatives, que ce soit les communales.
Uwo akaba yari Agatogwasa. Abarundi barerekanye atagutinya babicishije mu matora ko bakeneye ihinduka ry'ubutegetsi. Umuntu atitayeho ibitigiri bizoshikirizwa no mu gwiseni. Umwihezo n'umwanditsi w'umurundi David Gakunzi. Kubwiwe ngo vyaragaragaye kuva mu ntegura y'amatora k'umugambwe CNDD-FDD wategekanije kwiba. David Gakunzi asaba abarundi kuguma batekanye mu kurindira igihe cihinduka kuko kiza caratanguye.
Ibiriko biraba mu Burundi uyu munsi twari twiteguye twese twari tugiye kwa amatora bazogerageza kuyiba. Nibyo bariko baragira abarundi bose bashaka ko ibintu bihinduka, abarundi bose bari barushe n'ubwo bwicanyi n'izo nzara n'uko gutotezwa, bashaka indi ntwaro nshasha izanira amajyambere abarundi, bazanira amahoro, abana bakajya mu mashuri, abantu bakavugwa, abantu bagatera imbere mu buzima bwabo. Ariko urabona abantu bari ku butegetsi uyu munsi siyo ntumbero yabo. Icyo bashaka ni kuguma ku butegetsi babandanye bakura mabi bamwe bakura. Umugabo abarundi barerekanye ko bashaka yuko ibintu bihinduka. Ni ukuvuga rero yuko changement imaze gutangura mu Burundi. Changement iri mu mitwe y'abantu y'abarundi deja. Ahandi bitofata umwanya bitofata. Mugabo abarundi ntibazosubira inyuma. Byaheze. Bifata ukwezi, bifata imyaka. Ntawe uzosubira gutwara Burundi nk'uko yamya gutwara. Ibyo byarahetse. Nkuru nziza yaragerageje araba oblige kugenda. Abo rero baje ari uko bashatse kwiba amatora bakwiye kumenya yuko ataho bizobashikana nabo. Icyo rero nobwira abantu muri seni ni uko nibatahabira abagabo rwagerageze kuzana la vérité des urnes rwagerageze kubahira no kubaha ijwi amajwi y'abarundi nihabi kibi kibaye mu Burundi baduhamagarwa imbere ya sentare umunsi umwe babatwe igituma batemeje batangiye mu nzira y'ukuri bagerageje kuja mu nzira yo kuhunyanga abarundi yo guhunyanga ibyifuzo by'abarundi abarundi rero tugumye umutima mu nda ibintu bizohinduka mu Burundi mugabo ntawe udusubira kudutwara nk'uko twamye dutwara ngo dutwarwa nabi mu gacinyizo abari dutwara baraba inda zabo gusa baza kuduteranya tuzugaruka ku nzira twatanguriye kurya nzira ya Rwagasore inzira y'amajyambere inzira y'ubumwe
anamakuru tuyabandanirize kandi mu bivugwa mu bijanye n'amatora hari ibimenyetso mu nteguro z'amatora byagiye birerekana ko haba imbere y'amatora canke mu matora nyezina hari integuro yo kwiba amatora yateguwe n'umugambwe CNDD-FDD duri ku butegetsi abaharanira agateka kazi na muntu baratewe amakenga n'icuka kibi kiri hagati y'abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD n'umugambwe CNL wa Gatogwasa bakabona ko hashobora kuba ubwicanyi buturutse kuri ayo matora kwikira umushingwa manza Gustave Niyonzima icegeya curongoye urunani rw'abashingwa manza baburanira abakorewe amabi ahanwa n'amategeko mpuzamakungu mu Burundi Kavibe
mumenye ko abahiganwa bose bagiye muri ayo matora badafite fichier électorale ico nikintu rero umugwi uhagarikiye ayo matora se ni wari kubanza gushira imbere kuko ntushobora kuja mu matora utazi abiyandikishije uko bangana kugira uzugireranye n'abatowe urabe ko atabusuma burimo ivyo byose rero biremegwa abantu baja muri ayo matora iyo fichier électorale itariho ni ibintu bibabaje cyane ikigira kabiri urahavye inyifato abava mu mugambo uri ku butegetsi bagiriye abo no kuvuga basa nabo batinya bakeba babo bo mu mugambo gesenere wa Gatorwasa hamwe babankira kuja muri ayo matora arico bita bamandatere ba senere babandi bagapfungwa bakagirizwa imigumuko bakaburabuzwa eka hariho nabishwe nabagiye barapfungwa imbere yuko ayo matora aba yitwa ko bari guserukira umugambwe senere kugira bitoze mu bibanza vya conseil communautaire canke mu ba parlementaire rero ikindi naco nokuntu Burundi bwankiye aba observateur bava mu bindi bihugu yaba ku mugabane wa Union Africaine wa EAC wa ONU warabona ko ari ibintu bariko baritegurira no vuga vy'ubusuma ikindi cakane rero naco nokuraba tukaraba ingene baciye internet za WhatsApp Facebook kugira abarundi ntibamenye ibiriko biraba ntibamenye ukuri rero tukabona ko birimo ibintu byinshi twari dusanzwe turi mu ngorane zindi igihugu cugarijwemo guhera mu 2015 vyavuye kuguhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha mu kwihagira ikiringo ca gatatu ca kweza amarere menshi abantu barangazwa baricwa abandi barapfungwa iyo ngwano twarimo rero ico kiza turimo kikaba cavyaye ibintu byinshi hamwe bifatira mu gahanga amakungu ko ari yari nyuma ibihugu bibanyi eka imigenderanire n'ibihugu bibanyira irapfa iramerega nabi ni ibintu byinshi byagiye biravuka hamwe haza rero n'intwaro ishingiye ku macakubiri bavuga ibintu vy'amacakubiri cyane rero twari dusanzwe muri ico kiza kindo buhongeyemo n'ikindi uravye ivyo vyose nadondaguye rero ni ibintu bitwereka ko ayo matora ataneza tuyizeye ko ahubwo ashobora kwega karambaraye abarundi bagasubiranamwo bakicana gusumba
uwo mushingwa manza asangwa yicegeya curongoye ishirahamwe Kavibe aributsa kandi ko ubwicanyi bwose buriko burakorwa mu Burundi ugufungira abantu busa no kunyuruza abantu bakabugwa irengero bizoteba bigahanwa ababikora bakavyishura haba imbere ya sentare z'u Burundi canke imbere y'amasentare mpuzamakungu n'ubunyene dusubire dukurikire umushingwa manza Gustave Niyonzima
rero ikindi naco nuko twokwibutsa abantu bose yuko atanu umwe ari hejuru y'amategeko uno munsi ushobora kuba ukomeye ejo ukazorengutswa imbere y'ubutungane twari dusanzwe dufite amadosiye menshi turiko turakurikirana mu masentare mpuzamakungu amasentare regionale no ku mugabane wa Afrika menshi dukurikirana ku mabi yabaye mu Burundi n'abayakoze uburumva ntayanda rikarongegwako n'abariko barabikora rero ntibyagire ngo bizogenda uko bitebe bitabiko butungane buzokora intahi bakubite mu gahanga nta muntu numwe ari hejuru y'amategeko muraba karorero kejo bundi aho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda hari uwari yarakoze genocide arayitera amahera Felice Kabuga ariko imyaka 26 iheza arafatwa mwibuke nabandi ba dictateurs benshi bagiye bara ba Pinochet ba Mobutu ba Noriega nabandi benshi na ba Ceausescu rero nta numwe ari imbere y'amategeko nabo ubutungane buzokora abarundi bose amakungu amashirahamwe adakengurukira ivyicaro vya politike kana amashirahamwe haranira agateka kazi na muntu kwisi ariko arakurikirana ibiba mu Burundi abariko baricwa abariko baramirwa nabi bazoteba bakurikiranwe nta nkeka
umugwiseni ujeje gutunganya amatora mu gihugu ngo nikurakora akazi kawo ko kari gatekanijwe umuhinga mu vya politike Gerard Birantamije aranegura ko seni idashikiriza amajambo yo guhumuriza abantu na cane cane ngo kuva havuzwe ibimenyetso byerekana ko amatora azokwibwa imbere yuko mbere ayo matora naba Gerard Birantamije yabivuze ari umutumire mu kiganiro Club de la Presse kuri uno munsi wa gatanu
aya matora ikintu ca mbere kirimwo cakanenge nyamukuru nuko atakintu kivugwa kishikirijwe n'umugwi ubijejwe uwo mugwi nawo uwo mugwi ubijejwe amatora urabona yuko mu ntango abantu baridoze baravuga yuko intonde zitazwi amabiro de vote atazwi batabona neza ibyo ari byo uwo mugwi ntacu bigize ushikiriza cyo gifaditse gifise ishingiro ugeranije rero nibi byabaye mu yandi matora yabaye je
baragize bati kimwe cha beta fiche electorale kuvuga inkonde z'abazotora bagize bati ni byinshi ntiboronka kugenda
imanika bavuga ko ari byinshi ariko nibaza yuko mu gihe haba ariho ama bureau de vote ahantu habe yo bureau de vote niho amanika ugo rutonde ibyo ntizari ibintu bishobora kugorana gose bari gushobora kubikora ariko ni cane cane uriko araraba ivyagiye biravugwa imbere yuko aya matora aba haravuzwe mu busuma buri ko barategurwa uru arumugwi ujeje gutunganya amatora hakaba ari habantu bamaze kuvuga ko hazobusuma wategereza kuva mu gacere rukavuga kuti amatora atunganijwe neza ukunuku nuku ku mpande zose guhera ku rwego rukuru gushika ku muri biro de vote uravyira amatora yagiye araba imbere nanza karoro ko 2023 2015 2018 hoho urabona ko umugwi buri munsi wamufise ikintu ushikiriza kubijanye n'ingere y'amatora karategurwa ariko uyu mugwi hari ubu urabona ko atakintu kimwe kivugwa umengo babihebeye abandi
tukiri ku makuru ajanye n'amatora yo mu Burundi urunari rw'umenyesha makuru mu Burundi ngo rwigenza nk'ibiro bijeje kumenyesha makuru by'umugwi ujeje gutegura amatora seni uko niko Desire Hatungimana arongoye uruganda rw'amakuru muri radio Inzamba gateka kawe abone ugo runani ati byo abamenyesha makuru bashikiriza byose nibyo baba batamitswe akaba bivuze mu gihe ugo runani ruko rutangaza ibiharuro by'imfata kibanza byavuye muri ayo matora yo kuwa 20 rusama yavugiye mu kiganiro Club de la Presse aho yari umutumire nawe nyene kuri uno munsi wa gatanu
yamakuru yatanze uko utategeza kuyatanga cyangwa kuyatanga uko wategeza kuyatanga abanyagihugu bakira ivyo kuko nta yindi nzira bafise gukora mu ayo makuru no kuvuga ko ivyo ariko barakora rero nuko gusa twovuga yuko uno munsi ntibariko barakora umwuga uko wanditse kuko umwuga uko wanditse ntibagutamika ivyuvuga ivyuvugura birondera ukabitohoza ukamenya ko ivyuko bavuga koko ari ukuri kuko urumenyesha makuru ukaja gutanga ikinyoma niko sa rikomeye cyane mu mwuga nico gituma rero mu bisanzwe ingene twakora amatora mu 2005 2010 aho bariko baraharurira kwarinjirayo hanyuma ibyo ariko baraharura kubandika ku kibaho ukabibona ya PV bayisinyo ukabibona ukavuga ibyo ubonye kandi baharuye ubona
no kuvuga yuko sesiga kujya bavuze muri seri bakagira bati muzovuga ibyo muhawe na sesi
uno munsi ni binyoma koko kuko sinova ngo ni binyoma kandi sinova kwa rukuri mugo nk'umumenyesha makuru jiye nkuru ntaye notanga kuko ntaye mba natohoje kuko navuganye n'abamenyesha makuru bari Burundi barambira yuko batinjira hajya baharurira baheje guharura sesi irasohoka ikababwira ikaba igipapuro cyanditse ko ibiharuro ati nimushikirize ivyo urumumenyesha makuru rero ni nkuko umuga wawe babawe hevye ubaye no umusharije wa communication bajejwe communication muri ministere ministre abaha ibintu bakabashikiriza mugabo sabamenyesha makuru bashaje dura communication bajejwe kubushikiriza ingene ubushikiranganye nyaka butunganishwe umenyesha makuru nawe ajejwe gutohoza inkuru agaca ku mpande zose akamenya ko biriko byakogwa rukuri hama kabitanga uno munsi rero siko biri nico gituma no vuga yuko ivyo ariko baratanga nta muco urimo nta kuri kurimo
muri politike ngo hahiganwa benshi hagatsinda umwe umwe wese akwiye kumenya kandi ko umukuru w'igihugu adashobora kuva mu migambwe yose ivyo byashikijwe na Musenyeri Yohakimu Ntawondereye arongoye inama nkuru ya Episcopi Katolika mu Burundi mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Musenyeri Yohakimu Ntawondereye avuga kandi ko intsinzi nayo iheza ikaba yufise imigambi myiza agashobora kuyumvisha abazomutora
au sens du jeu démocratique on entre en compétition à plusieurs.
Mu nzira y'umukino wa politike hahiganwa benshi hagatsinda umwe n'umwe wenyene atsindira ikibanza cya mbere uko biba bimeze kose abantu bose ntibaheza ngo bitege ku mukuru w'igihugu azova mu migambwe yose ntibishoboka nibamenye rero ko kwinjira muri uwo mukino w'amatora bashobora kuyatsinda canke ntibayatsinde hanyuma bongere batahure kandi ko ibyo byose bifise intambwe nyinshi bicamo intsinzi rero ntibisigura guri kibanza c'umukuru w'igihugu gusa igihugu kirakeneye n'abashinga amateka igihugu kirakeneye n'abahanuzi b'amakomine nivyo rero no kuri izo ntambwe nyene nazo ni insinzi kuri uwo wese afise imigambi irashe afise akaranga keza n'ubushobozi bwo kuyumvisha abazomutora
de la qualité de ses programmes et aussi de sa capacité de convaincre l'électorat.
Ana makuru tuyasozerere kuyavugwa mu bijanye n'ubutungane. Amenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu barakwije kuri uno munsi wa gatanu iminsi 2014 bafunzwe. Bakaba baciriwe umunyororo wo gufungwa imyaka 2 n'igice hamwe n'ihadaburingana n'umuriyono umuntu umwe na sentare nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Tubibutse ko amenyesha makuru bahagaritswe ku kigenekezo cya 2022 gitugutu umwaka uheze Bubanza. Bakaba bahagaritswe bagiye gutohoza inkuru muri komine ya Musigati hari kwabera intambara hagati y'abitwaje ibigwanisho n'abajeje umutekano. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terrasse Mponzenzi na Egide Harerimana bakaba bagiye gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Akaba no kuri iyo nkuru duciye dusozerera ko ano makuru. Shimire mwese mwafashe umwanya wo kuyakurikira, shimire bagenzanje bafashije mu kuyatunganya, shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma nkabandabike banuye naho ubutaha.